yabuze abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru tohojwe neza yereke ibitsata byose by'ubuzima bw'igihugu
ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezitatu akaburungu RPA akaburungu BI
ho mura Burundi
Kuri mikro muri kumwe na Hervé NIYUHIRE.
Bisikabera niwe arimo kwivyuma ugufata amasana nawe ni Emile Nibasumba cuti namwakunze muri ko madukurikira baje kwaramutsa nonga ndabaye kaze muri no makuru yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 13 Nyakanga umwaka wa 2020 iradio yanyu RPA madukurikira muciye ku winga nkuru kano menye kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira Inambara hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho hamwe n'abasirikare ba leta zirabandanya mu ntara ya Rumonge abantu babiri nibo bamaze kumenyekana ko boba basize ubuzima muri zo ntambara mwana makuru muza kubikurikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa SNDFDD nabikekwa ko batabwemera bagizwe ahanini n'abahoze mu gisirikare cya kera ubwoko bw'abatutsi bariko baragarikwa agasakisake na vyene twabiteguye Megabane uhauka chakuru no w'Imana tuzagaruka ku bibazo by'umurengera vyibonekeza amashuri atandukanye iyo mu gihugu n'ingaruka zavyo ku mwimbo mu mashuri mukanya idonito Eka anu makutu ya here mwijanye numutekano muntara ya Rumonge intambara zirabandanya hagati y'imigwi itwaje ibigwanisho hamwe n'abasirikare ba leta kuri uyu w'Imana izo ntambara zikaba ziriwe zivugwa mu makomine ya Burambi na Bugarama abanyagihugu bakaba bavuga ko hoba hamaze gupfa abagwanyi babiri idonido na Eloge Dive Lemeshe
Ibisa ya gazuwa no bita mu mashoro urugura rw'amasasu ruriko rurasirana hariko bavuga amasasu
aho hari mu gatondo kuri uyu w'Imana aho mu gace kitwa amashoro ku mutumba gisagazuba zone maramvya komine Burambi mu ntara ya Rumonge hahungabanye umutekano nkuko bivugwa n'abanyagihugu izo ntambara ubuziri ko zibera mu makomine ya Rumonge na Bugarama
muri komine Bugarama na komine Burambi hagati yaho bita mu Ruziwazi iri mu bana va mu gatondo gushikana no mwanya ubu amasasi aracumvikana hagati y'abasirikare n'ibivana
Muri izo ntambara abanyagihugu b'igisagazuba muri zone maravya bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bo barabagwanya umuharire de tabara amaze gupfamwo babiri imbonera kuri imwe izwi kwizina ryandi kumwe nayo Marius yahakomerekeye ku ruhande rw'abanyagihugu rero ubwo bani bwinshi batanguye kwinubana
none hano bari kugerageza ko aho biganira hagati y'abanyagihugu ko bigaragara ko bamaze gucanamwo bamwe bagize bandi kare babatera
tubibutse ko kumugoroba wa kuri uyu wa gatanu ndatu intambara zare ko zirabera ku mutumba muhuzu ni mu ntara ya Rumonge nyene uruganda rwa RPA ntigwashobye kuronka yaba bavugizi b'igisirikare amwe n'igipolisi by'u Burundi eka no muvugizi umuharire de tabara
arakoze Eloge Dive Lemesha tukivuga ibijanye n'umutekano umuntu umwe yaraye yishwe atemagujwe imipanga muri komine ndava y'inaramwaro uwo muntu akaba yaba ku musozi gatsinga akaba yarasanzwe ari umukukuruke mu gisoda bataza mebur
uwo yaraye yishwe n'umugabo wazwi ku izina rya Bigirimana Donasiano yarafise imyaka 53 mwijoro nk'igihe cy'isaha 2 n'igice zo kuyu wa gatandatu umugwi w'abantu bitwaje imipanga batamenyekanye igiti giri binjiye bamusanga mu nzu aho yariko arafungura n'umwigeme wiwe ari mu rugero rw'imyaka 15 umugore wiwe mwico gihe siho yarari inkuru duhabwa n'abanyagihugu bo kugacimbira inyanguzu aho muhisi yaba uwo mugwi umaze kwinjira mu nzu baratemaguye Bigirimana Donasiano gushika acikanye bamaze kumugandagura amakuru ava mu banyagihugu avuga ko uwo mugwi w'abagizi ba nabi baciye bahunga bagana muri komine Kiganda iri mu ntara ya Muramvya iyo komine ikaba ihana urubibe na komine Ndava yo mu ntara ya Mwaro mu gipolisi baremeza ayo makuru bakavuga ko batanguye amatohoza
Arakoze na Bartaza Miburo twananize ano makuru mu gisata kijene gateka ka azina muntu yagarikwa idasanzwe ihagarikwa ryaciye amategeko y'indongozi z'umugambwe CNL hamwe n'abahoze ari intwanzangabo mu gisirikare cya kera XFAB bo mu bwoko bw'abatutsi bavuka mu ntara ya Bururi ryatanguye gukogwa kuva kuri uyu wa gatandatu. Abanyagihugu bo muri gace na cyane cyane abanywanyi b'umugambwe SNL bagatinya ko ari umugambi wo gutoteza imvukira z'iyo ntara zitavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Trésor Niyongabo.
Ugo ruhigi rwatanguye kuri uyu wa gatandatu inyuma y'inama isanzwe yari yakoranije muri komine Matana abarongoye umugambwe CNL mu makomine y'intara ya Bururi. Inama yari yatumwe ko n'uburongoye umugambwe CNL muri iyo ntara. Amakuru RPA ikura muri ako gace amenyesha ko inyuma y'iyo nama abapolisi bafadikanije n'imbonerakure baciye bafata uwitwa Hankanimana Romuald arongoye umugambwe CNL muri komine Mugamba hamwe na Niyongabo Felix arongoye uwo mugambwe muri komine Rutovu.
Inama irangiye Hankanimana Romuald na Niyongabo Felix batazira ngeri ngeri niho bacabafatirwa imatana atamutahe atamva hakoreshejwe imbonerakure yitwa Kaya isanzwe izwi mu mabenga.
Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko ugo ruhigi rutahagarariye aho kuko kuri uyu wa gatandatu nyene nk'igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo uwahoze ari intwazangabo mu polisi cha kera Niyongabo Prime batazira komesha yaciye afatwa n'abakozi biperereza barongowe na Niyonzima Joseph Mathias batazira Kazungu.
Twarohewe kandi kubera ko n'ubundi yitwa Niyongabo Prime yasanzwe yatowe mu nama mpuzamahanga ya komine de Songa azwi yuko yasanzwe ari umu ofisiye wo mu gisoda cha kera XFAB na wene twizanditse twumva yuko ko uyu mugoroba yafashwe.
Amasoko ya RPA amenyesha kandi ko munyuma yaho hafashwe uwundi mukukuruke yahoze mu gisirikare cya kera yitwa Colonel Baritonda Pension. Uwo nawe akaba yatwawe mu modoka y'abakozi biperereza yambaye imparati DA 64 ubusa rimwe bivugwa ko yarimwo mugenzi we Niyongabo Prime. Muri kino gihe ubwoba akaba ari bwose mu banyagihugu bo muri iyo ntara na cyane cyane abanywanyi bo mu mugambwe CNL bakavuga ko uwo mugambi ugamije kuburagiza abo bose batavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD.
Abatufata irongozi tujatumva na twebwe tutatekanye tubonamwo ivyo bintu ko ari nk'inamico yo gufata abantu bose bayoba ku mugambwe CNL na cane cane abo mu bwoko bw'abatutsi bawurimwo cane bawushigikiye baca bahigwa guhongwa.
Ni mu gihe mu gitondo co kuri uyu wa gatandatu nyene hafashwe abaririmvyi batatu b'umugwi inkumbuzi w'umugambwe CNL muri quartier Ruziba ya zone Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Iryo hagarikwaga Saki rikaba ryari rirongowe n'umukozi w'iperereza Désiré Uwamahoro.
RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ngirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru wacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 2022 Gitubutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru.
Tabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'imigenderanire. Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yaritekanijwe kuva kuwa 9 gushika kuwa 13 uku kwezi kw'9 yarigijwe inyuma ku itariki zitaramenyekana. Mu rwandiko rwo kuri uyu wa kabiri Leta y'u Burundi yari yavuze ko itazokwitaba iyo nama kubera ko abategetsi bafatiriwe. Ariko kuri uyu wa gatandatu kuri radio yo muri Congo yitwa Top Congo umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Congo Maritumba Nzeza yavuze ko inyuma y'ukugurura iyo nama yizeye ko atanumwe azosiba harimwo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iyo nama itekanywa kubera Igoma. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi akaba yatumiyemwo Evariste Ndayishimiye wo mu Burundi, Paul Kagame wo mu Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda hamwe na João Lourenço wa Angola. tubandanya nano makuru musata ci janye n'imibano imijyango amajana 370 y'abanyagihugu baherutse kwa amatongo yabo ku mutumba rukana muri komine ya Rugombo intara ya Cibitoke basaba gutunganirizwa ni mu gihe abanyagihugu bavuga ko aya matongo bayaronse biciye mategeko bakabona ko ari agatotezo bariko baragirirwa Emmanuel Niyungeko
abo banyagihugu bagizwe n'imiryango amajana 370 bo mu gacimbira imiduha rugomero ku mutumba rukana muri komine Rugombo baherutse kugwa mu matongo bavuga ko baguye mu gahundwe mu kubona abategetsi batandukanye baza kubabwira ko baje gushira mu ngiro urubanza rwaciwe kandi batigeze baburana
babonye ntebe ko jabonatari n'umushikiranganje ntaje batubwira ko bashikije kongere ko tubete kwiguhava urubanza rwaciwe kuva muri 2013 ngo none baje kurushira mu ngiro ibi turashaka ko bore jambara ritwiri ngiye zaza tunakunga tuburayi twagendeke agitwara abami
Aya matongo abanyagihugu bemeza ko batanguye kuyabamwo mu mwaka w'1945 bamwe barayataye kubera ugwimugo mu 1993 ariko bongera bayagarukamwo muri ico gihe nyene niho leta yariko itanga amatongo y'intizo yaha abanyagihugu ivyo bita peyizana bakemeza kandi ko ishira hamwe ko jeriko ritari bwabeho
n'ubungwe kubera ugwimugo w'1993 n'ubundi twabananije kwakorera imirimo miduha yari peyizana
Bene gukugwa mu matongo rero basaba ko bokwerekwa aho bashira imiryango yabo
icyo dushaka nuko kudutunganyiriza nk'abandi barundi ntashaka perezida abashikiranganje n'ubwo bwo bashinga amateka twari abatoyi niba bakeneye aho hantu ntibatugurangirize baduha hantu
Felisiano ndo w'Uburundi arongoye umugwi w'igihugu CNTB ujejwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo ahamagarira abo banyagihugu bavuga ko barenganijwe kwitura sentari dasanzwe ijejwe gutatura matati y'amatongo
mu mugwi CNTB hariho itegeko rigenga umugwi iyo udashimye ingingo yashikirijwe urunguruza muri ya sentari dasanzwe ijejwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo rero uwo mwene gihugu w'intara Cibitoki yumva yuko atashimijwe n'ingingo arafise uburenganzira bwo kunguruza
iyo miryango amajana 370 yo ku mutumba rukana ikaba yahawe ikiringo c'indwi zibiri kuva kuwa 10 Nyakanga kugira ngo izobe yavuye muri ayo matongo
arakoze na Emmanuel Niyungeko mu kanya twatandukira mu gisata kijanye n'indero
ho muri Burundi
Ukwiga kubuntu bisa nibitigeze bibaho ku mashure shingiro atandukanye mu gihugu cy'u Burundi naho leta yari yatanguje umugambi wo kwigisha abana kubuntu abigisha bamenyesha ko abayobozi b'amashure bagumye batoza amafaranga abavyeyi warter kwizera
Amwe mu mafaranga agitozwa n'uyu munsi n'abayobozi b'amashuri mu gihugu abo bayobozi bavuga ko ari ayintebe ayinyubako ayabigisha babakutsa kivi bita vacataire ayandi bakayita ayabanyezamu nkuko rero bishikirizwa n'abigisha babikishije mu kinyamakuru cyabo Le Journal La Voix de l'Enseignant ayo mafaranga yose uyashyize hamwe usanga ari menshi gusumba ayo umubyeyi yahora arihira umwana ku ishure ibituma n'abatari bake mu bavyeyi bama mu myidogo idahera kubera ayo mahera y'umurengera bama bariko baratozwa ivyo biruka ko mugiye kuva mu mwaka w'ishure wa 2005 ushira 2006 leta y'u Burundi yari yamenyesheje ko abana bo mu mashure y'intango baziga ku buntu ariko gushika n'uyu munsi ahatari hake ku mashure ababyeyi bamwe bariko bakwa amafaranga babwirwa ko ari ayukwandikisha abana babo kandi leta yo mahera yarayakuyeho akarorero ka hafi nkuko bishikirizwa n'abigisha babikishije mu kinyamakuru Le Journal Voix de l'Enseignant nako ku ishure nshingiro ryo mu Ruziba muri komine Muha aho umunyeshuri mushasha wese yakwa amafaranga ngana 2021 bivugwa ko ari ayo kwiyandikisha nkuko bibandanya bishikirizwa n'abigisha muri kino gihe amashuri amazindwi atanguye ahenshi ku mashuri wasanga abavyeyi buzuye bariko barondera ibibanza by'ishuri byo guhitira ku bana babo canke bariko basaba guhindurirwa ishure ubuyobozi bumwe bumwe bw'ayo mashure buraza bukabasaba ibitagenda kugira baronswe ivyo bibanza umwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko umuyobozi w'ishuri yamutegetse kuriha 2021 kugira umwana wiwe aronswe ikibanza yongera atanga 2014 by'umwambaro w'ishure kubera gutinya ko yohava buri ico kibanza uyo muvyeyi akaba yayatanze ataca abajije abigisha bakamenyesha ko ivyo vyama bikorwa buri gihe bakibaza ingene ishure rya leta leta jaka amafaranga nganuko mu gihe bivugwa ko abana biga ku buntu abavyeyi ku bwabo bakamenyesha ko batagishoboye kuronka ayo mahera bagasaba ko umugambi wo kwigisha abana ku buntu wo kubahirizwa
arakoze na Walter Kwizera iganiro mu Burundi muri kuri ke muciye ku buhinga ngurukano amenye kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI mwigabane ubahuka cyo kuruno w'Imana tuzagaruka ku bibazo by'umurengera byibonekeza mu mashuri atandukanye iyo mu gihugu n'ingaruka zavyo ku mwimbo mu mashuri abatumire bacu baza kutubwira n'ico kokugwa kugira ibyo bibazo bitaravyongera biranduranwe n'imizi igabane ubahuka mukamageteguriwe na Clovis niyo nzima
Ubahuka.
Kuva kwigenekerezo gy'irwa Nyakanga niho umwaka w'ishuri w'ihumbi 2021 ushiri w'ihumbi 2021 watangura mu Burundi bwose uwo mwaka ukaba watanguye mu gihe ku mashuri atandukanye yo mu gihugu havugwa ingorane nyinshi zabizijanye n'ibikoresho uburyo canke ibirasi ivyo bibazo rero vyibonekeza mu mashuri bikaba bimaze imyaka itari mike hakugabanuka bigatera byiyongera nizihe ngorane abigisha n'abanyeshuri bagira bivuye ku ibyo bibazo Hoko gwiki kugira ngo ibyo bibazo bitera byongerekana biranduranwe n'imizi mu mashuri. Ngibi bibazo abatumire bikigabane ubahuka cyo kuri w'Imana baza gutangira inyishu. Abatumire bacu ni umwe mu barimo ku mashuri yisumbuye mu Burundi. Tukaba twamwise Ntwari Damas, tugira ko tunamuhindura amajwi kumvoza umutekano wiwe hamwe na Libera ntibashira kandi umwarimu wa za kaminuza akanaba n'umuhinga mu gisata cy'indero. Kuri mikro muri kumwe nanje Clovis niyo nzima kaze.
Umunyagihugu yahora abona hari toborera canke nyina gatinya no kuri tobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundo y'igitoke canke yo yisakiye mu gisaka aho natari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahugu
Haraheze igihe gito hibonekeza ingorane nyinshi mu mashuri aho ni nk'ubukene bw'ibitabo mfashanyigisho ubuke bw'intebe abanyeshuri usanga ari umurengera mu ishuri eka mbere ugasanga n'ibirasi byo kwigiramwo ntibikwiye mugenzanje Emmanuel niyonge ko aragaruka ku ngorane zibonekeza ku mashuri atandukanye yo mu Burundi
Mu ntara zitandukanye z'igihugu haribonekeza ingorane zitari nke mu mashuri yaba ay'intango canke ayisumbuye umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2020 ushiri w'ibihumbi 2021 uheruka gutangura kwigenekerezo gy'indwi Nyakanga wasanze amashuri amwamwe ari mu ngorane zijanye n'ubukene bw'ibikoresho mu gisagara ca Bujumbura ku mashuri amwamwe afise indaro abayobozi bayo bavuga ko umwaka w'ishuri watanguye batararonswa agafashanyo leta higenera amashuri afise uburaro izindi ngorane zibonekeza mu mashuri yo mu Sagara cha Bujumbura n'ubukene bw'intebe hamwe n'ibitigiri vy'umurengera vy'abanyeshure ivyo bibazo bikaba vyibonekeza no mu ntara ya Gitega hakiyongera ko ubukene bw'abigisha hamwe n'ubukene bw'imatera mu mashure afise uburaro mu ntara ya Kirundo isoko rya RPA rimenyesha ko mu mashure hibonekeza ubukene bw'ibitabo vyo kwigishirizamwo hamwe n'ibitigiri vy'umurengera vy'abanyeshure abigisha bo muri iyo ntara nkuko iryo soko ribandanya ribimenyesha bavuga ko inyigisho zitunganijwe na ubwo bukene bw'ibikoresho byo kwigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshure mu masomero biribonekeza no mu buyobozi bw'inyigisho bwo mu ntara ya Rutana nkuko isoko ryacu ribivuga muri iyo ntara haribonekeza n'ubukene bw'ibirasi byo kwigiramwo ibibazo nk'ibyo bikaba bivugwa no mu zindi ntara zitandukanye z'u Burundi nka Bubanza Cibitoke na Kayanza abigisha bayaze n'uruganda rwa RPA bamenyesha ko izo ngorane zibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu ahanini arizo zituma haboneka umwimbo muke mu mashure
Abasanzwe bakorera mu gisata cy'indero mu Burundi bamenyesha ko izo ngorane zo kubura ibikoresho bibatera ingorane mu kazi kabo. Uyu mwarimu twise Ntwari Damas avuga ko ari ikibazo gikomeye ku barimu kuko basabwa kumenyesha abanyeshure mu gihe ataburyo bwo kwigisha bukwiye bafise.
Umwaka w'ishuri waratanguye kwigenekerezo ryandwi ukwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na mirongo ibiri utangura bitoroshe mu gihe ibitabo intebe byinshi byari bihari byarashaje hanyuma abanyeshuri nabo baguma bagwirirana cane mu mashuri ugasanga nk'ishuri imwe irashikije abanyeshuri ijana ijana na mirongo ugasanga mwigisha bimugora cane haba mu gutembera mu mirongo kugira ngo ashobore gukurikirana n'umwe hanyuma ibitabo navyo ugasanga gitabo kimwe kibonetse kuko nsi henshi biri ndaje nka ntumbe rugasanga gitabo kimwe gifiswe n'abanyeshuri aho babaye bakinye batatu handi sanga ari bane batanu ko ntirimwe ibyo ari byatumusanga bidakunda ko abo batanu canke bane bose bakorane ibitabo kimwe abakurikira usanga bamwe rero bararamye batari kubararaga kubera ko usanga kiri kure y'amaso yabo iby'intebe nabyo murumva ko n'ikindi kibazo leta ntigeze yumvira gusanura zari zihari usanga turekera ibo bibako ugasanga bakoresha uburyo buke buke babonye ugasanga bikora ku babyeyi bakabasaba intererano ikindi naco gihari amashuri yubatswe ku mategeko kenshi usanga yubatswe bayategura kuzokwakira abana batarenga 50 hanyuma ubwo rero ugasanga tugiyeza kwakira abanyeshuri barenga inshuro kabiri abari bagenewe mu ishuri n'inkurikizi zikurikira zuko abanyeshuri baca bicara nako bagaca babaho nabi ntibagukirwe bakaba amezi 10 usanga umwe akihindukiza neza intebe ugasanga ziragerekeranye ugasanga umenga baragundana usanga ari ibintu bigoye cyane ni ukuri ugaruka bw'igihugu cy'u Burundi ruri mu mashuri rufashwe nabi cyane si ibintu byo kwishimira ikindi naco abanyeshuri hambavu yuko atagira n'ibitabo kubera ibi bya fondamentale byaje bagenda bunguruza bafite amanota make make amanota make cyane ugasanga umunyeshuri afite amanota 30-40 ugasanga barasunikishije amavi aragiye mu ishuri ikurikira guhera mu wa mbere kuza tubashike mu mwaka w'icyenda gaca usanga rero mwaka w'icyenda nta kintu na kimwe gishoboye ahubwo noneho n'ubwenge yari afise akiri hepfo bwasubiye inyuma abigisha rero baragira izo ngorane kuko nabo ababakoresha abasanzwe ari abayobozi bakuru bakuru gushika kwa minisi bakabasaba kumenyesha bashikanya ibice 50% nashobora kuronka ibice 50% kandi kuva mu mashuri yo hepfo yose atigeze agenda ashikana ayo manota.
Umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu gisata c'indero we avuga ko izo ngorane zizotuma ubumenyi butituka. Libera ntibashira kandi amenyesha ko ari n'uruhombo rukomeye ku gihugu kuko kubwiwe mu myaka 20 iri imbere ubundi buzaba bukenya abahinga banonosoye ubumenyi butandukanye.
Inama shikiranganje ejo bundi yaraye yemeje kumugaragaro ko amashuri adafite abarimu ibikoresho bikwiye ibitabo intebe n'amashuri make vyibonekeza mu bitigiri vy'abana barenga 150 mu mashuri menshi mu ntara z'igihugu aho simvuze uburyo buke buhabwa abarimu agashahara gato n'indaro kuba arimu badakora hafi y'ingo zabo nivyo ubushikaranganje bwavuga amashuri y'imyuga ariko no guhuma amaso izo ngorane ziri mu mashure menshi yo muri ecole fondamentale na poste fondamentale none ingaruka mbi nizihe kubera izo ngorane ziri mu gisata c'indero ica mbere ingaruka ku banyeshure hariho ikibazo gikomeye cerekeye amagara y'abanyeshure azobangamigwa kubera ikiza cha COVID-19 abana mu ishuri baba bagerekeranye kubera ubwinshi bazokwanduranya bongere banduza imiryango yabo ikiza cha COVID-19 kizokwira Burundi bwose mu gihe gito cyane kuvyerekeye ubumenyi kubera abana batiga neza kubera badafite abarimu bakwiye kubera badafite ikoresho bikwiye ubumenyi bwoguma butituka ugwaruka ntihagira ico ruvamwo kubera ta mwuga bazobabize kubera ta diploma bazobafise benshi bazoheba amashure abandi nabo badubure ivyo navyo bikaba bitwara amafaranga menshi leta kubera umwana wese adubuye biratwara uburyo igihugu ikindi nuko benshi muri abo kubera ubukene baca bakoreshwa n'abanyapolitiki mu mabi atandukanye babahendesha udufaranga twindika ntikize hanyuma ibicomeri bizoguma byiyongera mu Burundi n'ubukene rero bijanye n'ubwo bushomeri ingaruka mbi ku gihugu mu myaka 20 n'imyaka izokurikira nta bahinga u Burundi buzoba bufise bakwiye bazoba bariko baratorera inyishu ingorane igihugu kizoba kifise murazi neza ko igihugu cubakwa n'abanonosoye ari ivy'ubuvuzi ari ivy'ubuenjeniyer ibintu bitandukanye ubumenyi butandukanye mu ncamake rero mu myaka 10-20 u Burundi buzo wabu kenye chane gose abahinga bano nosoye ubumenyi butandukanye Burundi rero buzoguma buri mu bihugu bikenye kubera igisata cy'indero n'igisata gifasha gukemura gutegura incabwenge zubaka igihugu zigatora imigambi n'imigabo irashe iteza imbere Burundi
Ntwari Damas asanzwe ari umwarimu atera ka mu leta yisaba gushira ingufu zikuye mu gisata cy'indero kugira indero avuga ko igeze kure itosekara isubizo kanovera aha anamenyesha ko we nabandi bigisha bagenzi be bibababaza cyane kuko batabona icyo bari kubafasha ugugwaruka
Anda fatiing ingo, anima haki gawashoboka, changi na ho washate kuli gishabo sa kagiza gishabo kagiza ni biras, anima ba kagiza ni bitabo. Umurjo kigi hugo kumbren hugo jorosha, ariko mumuzi icho itunya ara gihevera bitaribiki, kuyumvira ba, ariko bara gira duje yumaka, changi hari duje kianchanari ba kalondera. Bakavuga bati iki gisata cy'amashuri turagihaye amafaranga angana gutya kugira ngo turabe ko twogerageza tugafasha ugaruka rw'igihugu nibabyiyumvire n'umukuru w'igihugu ndi mushikire gusyeye yabyaye abana umubyeyi yareze abana arabiherera aratangira byose n'ahandi n'ukuri indero y'abana b'igihugu cy'u Burundi bigira asubira inyuma cyane ahandi abigisha tugenda duhoze mu ngabo twarababaye cyane mahayuko arabirabara babara kandi icyo ni korakora iki tugenda n'igisibe ku mutima
Mu gusozera umuhinga mu gisata cy'indero akaba n'umwari mu muri za kaminuza Liberani bashira kandi amenyesha ko kudashira imbere kazoza kugwarukana kazoza ku Burundi ariyo ntandaro ya byose akavuga ko atawundi mutuhari atari guhindura inzego zirongoye igihugu
muti none inyishu ni nta muti uriho atari guhindura inzego zirongoye ku Burundi mu myaka 15 iheze kuko ibyiyumviro byiza byarashikirijwe twese twarahanuye ariko kitumvirizwa abahinga ntibumvirizwa ubutegetsi bushira imigambi n'imigabo atahishika kubera ibigamije bya politiki ntishira imbere kazoza kugwaruka na kazoza ku Burundi arico gituma rero atawundi muti uriho ataruguhindura inzego zirongoye Burundi mu myaka 15 iheze hakaboneka indongozi bakizigenza mu bisata bitandukanye ariko hakaba ariho kizigenza mukuru akoresha ivyo bisongerezi abo balider mu bisata bitandukanye nko mu gisata cy'indero umugambwe CNDD-FDD warakoze ivyo ushoboye ivyo navyo bikaboneka mu ngorane uno munsi ziri mu Burundi barananiwe nta wundi muti rero ataruguhindura inzego zirongoye igihugu
Nino kuri aka kamo ka Liberani ntibashira kandi yanonose ibijyanye n'indero dusozere ko ikigabane ubaka cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 13 Nyakanga ikiganiro cyari gishimikiye hanini ku ngorane zitandukanye zibonekeza mu gisata cy'indero bigatuma kanovera k'indero mu Burundi gatituka Abatumire bacu bakaba banashikirije icyo kugwa kugira ngo indere isubirane kanovera ndashimiye abatumire bacu ndashimiye na mwese mwari muduteze yompi naho gutaha
ubahuka
Arakoze Clovis Niyonzima ugabane ubahuka aje kudushikiriza intunga kana makuru twateguriye yo kuno w'Imana duciye tuyasozera ko kamashimi mwe mwese mwateze abire bagenzanje umwese kucafashije ndamukengurukiye mwe gwivyuma yari sikabera ndamukengurukiye wafashe amasalamu nawe ni Emile Nibasumba ndamukengurukiye nawe nyene yakabe ni uhire mu kumwe kuri micro nkaba ndabasezeye na yifuriza kugira uwa mungu mwiza
Burundi
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye